Ah wewe nk'umuririmbyi urafise umuririmbyi ukunda ngaho mu bihugu cy'Uburundi?
Eh ndafise umuririmbyi nkunda cyane kandi ndamukurikirana cyane. Eh ni Kidum. Kidum ndamukunda. Nawe ne mu byatumye ndirimba rimwo ndakunda ama melody yiwe.
Akajambo kamwe kuri Kidum nk'umukunzi wiwe.
Yubawe se
hari mu gitondo cya kare. Nari konda agenda ku ishuri. Yeah. Mula n'umukobwa mwiza wa karere ndamuramusa.
Hello my people, my friends. Bakunzi ba Buja Hit TV nzako mumeze neza. Je meze nza nko mubona ndabitse kuri micro ni Ange Irankunda. Behind the camera Juma Jux on TV watching nabikora neza nko bisanze. Uno musi rero nko mubibona turi ahantu atamenyerewe cyane. Murahabona abahazi, abatahazi naho mu rondere kugira ngo muhamenye, muturondere. Turi kumwe n'umutumire ndovuga yuko ari umutipe ari muri industry ya music, abo muririmbyi muzi abatamuzi baramumenyera. Reka tumwekaze kuri mikro za Buja Hit abaramutse yongera tumuha ikaze. Abatakuzi bashaka kwidondora akazina kawe.
So je ni kwa Justin Kidi, umuziki wanyise Justin Kidi baby.
Justin Kidi baby. Baby urumukobwa, urumukobwa arumuhungu.
Akubona akantu nyine kubuhisi nyine kugira kuryosha ibintu.
Abantu rero mutabimenyereye mwihangane. Murabona rero twamusanze mu bikorwa ariko arakora, ariko yaduhaye akanya gato kugira ngo tuganire atubwire byinshi byerekeye we n'umuntu ki abatamuzi. Rero Justin, urashaka kwidondora ku bantu batakuzi neza, ubibutse n'umwuga ukora. Uri umuririmbyi, tuzi ko uri umuririmbyi, ariko amateka yawe nkawe wenyine uyavuze, uri nk'umuntu ki?
So nko aba batanzi cyangwa ubu wasi bagira bambone nk'umwanya je ndi umuririmbyi w'umurundi. Ndafise indirimbo zimaze gukora kandi zavuga ibyo cyane cyo gituma aba batanzi cyangwa iyo bayi izina zo bumvise nk'izina ryanjye Justin Kidd bwa mbere je ndi umuririmbyi
bashobora kuba bazi indirimbo zawe ariko batazi ko ari wowe waziririmbye. Akana kanya keza rero kugira ngo umenyekanishe ibikorwa byawe, natwe tubafashe kugira ngo bamenye ibyo ukora. Justin Kidd rero afite indirimbo yiwe aheruka gusohora yitwa Ella. Ella ni indirimbo yiwe aheruka gusohora, novuga yuko haciye amezi atari makenyi, ariko n'umuririmbyi nko mumenyereye. Reka atwibutse yikore mu gahogo kugira ngo bamenye uwo ari we neza neza.
Ushaka ndabaga pera k'indirimbo yanjye?
Indirimbo yawe yo uheruka gusohora canke yo uyumvamo nkawe wenyine?
Reka ndabaye basiwingi siya sori ya Justin Bieber.
Iminsi yose namanda kubona ushavuye nyimba ariko sanakoze ndasavye umbabarire. Unacho naguhaye mu rukundo naguhaye n'umutima wanje, none niki cyabitumye? Ey, ndagusavye mbabarira, nawe ndashaka umbabale. Ndafukamye imbere yawe.
Justin Kidi baby, yeah.
Justin Bieber mu Burundi rero mwamwumvise rero ni umuntu wanyu. Iyo ndirimbo ni wowe wayikubise ni wowe nyine?
Eh nayimvye remix nayo bwabaye busubiremo nyene nayisubiyemo ubwo ndabise n'inzi wanje ariko niyo nasubiyemo Justin Bieber.
Kuri kwasi washimye kuyisubiramo, watubwiye uko witwa Justin, iryo zina wowe ari kuye kuri Justin Bieber cyane?
Jewe papa na mama banyise Justin. Je ni kwa Justin muri France ni kwa Justin. Umva mu English ni Justin. Nashenshi yako Kidi cyari ba Justin Kidd.
Ukaba usanzwe ukunda na Justin Bieber?
Justin ujya niwe yatumye ngira na espresso yo kuririmba kuko ndamukunda cyane, nico gituma ndanamwambaye nga.
Bakunzi ba Buja Hit TV murumva neza yuko n'umuntu afite impano, navuga ko afite ingabirano yo kuririmba. Ariko turagusavye uducicize ko nk'indirimbo yawe nk'umurundi, nkawe wari umurundi, indirimbo zawe.
Yes.
Hari mu gitondo cya kare, nari ko ndagenda ku ishuri. Yeah. Mula n'umukobwa mwiza wa karere ndamuramusa, arandamusa. Oh baby, ngira akazina kawe ni wewe ni wewe shugwe janje uramara ela ni wewe shaka
ela mwayo musindirimbo yiwe no vuga yuko nindirimbo genda gahoro gahoro kwe kutashimye kwimba hip hop
so hip hop ndayikunda ariko sio sio nawo nyumva ngufema ngandi yumva ngo ami vindayikunda sana
reka twinjire Justin asanzwe ari umuririmbyi nta kandi kazakora canke arafite ibindi bintu yibasiye mu buzima
jewe ndafise vyo nkora kuko ndahejeje imanti umwaka ngomba sinahejeje ngoma ningi université gusumwa kuze ndatangura université muga mu mwanya ntaratangura ishure ari kintu ndiko ndakora ndavise shop nkoramwo sinkorera ko ariyo bita je ne comprends shop non sanze nkora ndandangaza impuzu kongera nkasiga na ven yani kusabajya abakobwa usanga abakobwa ba desa sinzi
ndashobora kumuhindura umukobwa wa desa ushatse kuvuga iki
umukobwa wa desa barahari ni benshi
nkaje bona ndo wa desa
oya we ndo urarenze
urumve ngo bagogo wa desa ashaka kubagirira makeup akabagira gushasha bakagira isura nshasha
yani yarusanga nyene ukavuga ati umuntu kweli no mugira utuntu kazi yoberwa kamuhindura mwace numwe baravuga ati respect ya abatipe bagenda bararaba hari yindi
urumve rero inyuma y'umuzika rasa kandi kazakora kugira ngo yiteze imbere ateze imbere n'umuryango wiwe Justin ni ikihe kintu ubona mu muziki w'u Burundi kikubangamira canke kikumerera nabi gituma n'abandi batoyi badatera imbere
gusa hari ikintu cyo gitaneza neza mu masujo aba batipe batukoreye imiziki aba producteri batugora cyane iyo tugiye gukora indirimbo vraiment ntibaradutevya bakakira abastari natwe tukiri batoya
bakabibagira
bavuga ati ngo nukugara sinzi ko batugara ko sinzi kuko twese naho haje ujya mu stari akazana amafaranga menshi natwe tukazana make ariko ntiwoca badufata so nuko dufata kimwe kubera
ariko arakumviriza umengo ni ikintu kicakubabaje
kigeze
gushikira hoba hari umuntu uyu mu producer ya gukora icyo kintu gituma ugira igikomere mu mutima cyane
arahari kuko jewe nayo ndi muri studio nyine ndiko ndakora indirimbo
tugiye
so
nushimye kuyivuga
gusa bene yo barazi gusa n'uwabikoze arizi
yagize
so nayo ndakora indirimbo nyine hacaza umustare cyaje amanza aransohora avuga ati ngo rindira gato
haje umustare akomeye
yari ari nyene nunga mu Burundi nyene
akomeye ariko
ariko yoba ntakomeye cyane ariko arankurira muri game kuko yoba no kuntangura so yarantanguriye mu misanzu araza jengira ntangure kuri recording nyene cyabwa ati ngo rindi ngo soka rindira cyo kintu cyarambabaje cyane kandi nawe atanga amafaranga kujya yayaronde nanje niko mba nayarondiye kujya muri sojo sasa cyo kintu cyarambabaje sana cyarambabaje icyo nubahanura ni uko si muri music atamutoya atamukuru twese nuko twakundana kandi tugakundana cyemvise randevu iwanje ni randevu iwanje nafise randevu niyiwe apana kucuvanga ibintu byarambabaje kandi yo n'ugushwana twashwanye
n'indirimbo
ituma cica ndayiheba
uva muri mood
nave muri mood w'indirimbo ndayiheba nyine kuko yarashavuze sana uyu mutipe
uyu mutipe akantu umbwira muno mwanya n'akahe
cyakantu muhanura nuko yofatanye n'ibi umuntu yahanye programme n'undi muntu uko atohindura nyine arijya nyine naho uzi umustari nawe iyo wamuha amafaranga yoba menshi gusumba ayo wewe wamuhaye we nuko yaguha agaciro gusa nk'umuririmbyi uwo ari we wese mu Burundi
murumva yuko abantu bakuze canke bafise ipete risumba rya batoyi nupfa kubahana mubahirize umwanya mukora akazi kanyu nk'uko bitegekanije reka ndagusabe Justin nka wewe nk'umuririmbyi urafise umuririmbyi ukunda ngaho mu gihugu cy'u Burundi
ndafise umuririmbyi nkunda cyane kandi ndamukurikirana cyane ni kidumu ndamukunda nawe ne mu byatumye indirimbo arimwo ndakunda amamelodi yiwe
akajambo kamwe kuri kidumu nk'umukunzi wiwe cyane umuntu ya kwenspi
so kidumu ari hose vema si mu muryango wiwe yubawe vema kusa mu ijambo arimwe yubawe vema kuko arakunda mateka sana ndamwemera kabisa je nka Justin Kidi ndamwemera
Justin uwo ufite management cyane
so mana indirimbo era ndamufise
wifata kibanza
wifata kibanza afasha mutuntu tumwe tumwe na ta video kwera video yambwiye ndindire video y'indirimbo yanje era yambwiye ndindire ariko sinovuga ati ngo ndujya w'indani nyene ndujya nyene afasha tuntu tumwe tumwe
akuba hafi
yamba hafi arako nkene ndashobora kumubwira akavuga ati we nta kibazo gira uko nuko nuko ndamufise
mu gatsinda ro kujya wohe urashafise ikintu kikubangamiye Naki kubanga miacha nga ahuri ni sawa na watozu hundi na kimi
James is fresh atari yomu nisu jomungobu vijara heze haungi ndaku korea ni fresh tulahuza fresh fresh uuni bon
urumba na hindi management kene
ndai kene urumba halama etapu jiri etapu yu anje ndimu usini ukame joko ni umba sindumu underground oya
wala uwa chidzina
ubundi kakaeta undapisa kaeta hapu usini tangurangu gini ujo kushakisha ya
Shimire cyane Justin nongera ndagushimira kandi ubwira kandi ko nabaduhaye akanya kora bari mu bintu byinshi uraduha akanya kugira ngo tuganire kimwe canke bibiri akajambo kamwe ku bakunzi bawe canke abakunda umuziki w'u Burundi akano babwira canke ubo yantantu bashaka gukura indirimbo ya kugira ngo baguteze imbere dutezanye imbere
indirimbo usukene indirimbo ya sorry ya Rungi Sashi mbivu kashaka era ukashaka njewe nawe tugenda kuri YouTube ukandika Justin Kid Uchoona urutoni gwindiri mbazani zose Hibi kuri kilavdi osi vigomba kuzavdi osi ndarushirako
Antre tamu namuna yuko tuwegamiye hanu Novuga ko naka baratubwira reka tubegere muri wigi ibintu bakorera reka tubegere umukozi wa kugira ngo aduhe amakuru namaze neza
bon
amwitwa bande
Signorine
twabonye ibintu bya wigi ngahanya washaka kututahuza neza ibyo arivyo
OK so tugira makre abari accompagner umuntu cyatumwe bivanye n'ibyo yifuza
mugurura imisi yose ca
dukora neville tukageza 18h na 19h
na dimanche murakora
non lundi jusqu'à samedi
abantu rero mushaka gusohoka kwifata neza karibu muri wigi muri Risca Plaza murahawe ikaze kugira ngo babakorere ibintu biryoshe murabona yuko antuka vire muraduhonda ca
Mwongerako.
Bakunzi ba Abuja Hit murabona Burundi ni sawa kuma tuzana ibintu bishasha karibu cyane kugira ngo muryohegwe mwongere muryohegwa n'imiryango yanyu. Ciao ciao ndabakunda cyane umunsi mwiza.